Yahweh alof bakinayoswa kamatali botango bimba bongotana kana mokana elaka. Yahweh alof bakinayoswa kamatali botango bimba
Toto saye, Otobika.